Efyo Mwaba
Ulawamba mushilesha kusana
Mwaba Efyo Mwaba
Ulawamba mushilesha kusana Umbeni mumewa ilesa Yawe Umbeni mumewa ilesa Nalomba
Ubusiku uwo nalwele Na mwene kwati Yalimpela ya mweo wandi Nefintu fionse Ya mwene ke kwati nikumpela Yalinishita Amano yandi ya pwile Epo imwe lesa mwamonekele Munshila yandi yawe mwamonekele Umbeni mumweo wandi
lesa yawe
Umbeni mumweo wandi
lesa na
The fire moon palace.